Mangabe bongaka subscribe cindezela ibutton usubscribe lona ke ungumqeqeshi weqembu lesizwe lalabo ke abaneminyaka engaphansi kwamashumi amabili nantathu okuyi South African under 23 umqeqeshi uDavid Notoane sekabize ke abadlali abathathu beKaizer Chiefs emdlalweni wabo umngane abazoba nawo neqembu lalapha ke eSaudi Arabia lo mdlalo ke ulungiselela yona ke imidlalo yama Olympics ebekumele idlalwe lapha nake ezweni elase Tokyo kuwana ke lonyaka kanti ke labadlali Njabulo Blom, Siyabonga Ngezana, Nkosingiphile Ngcobo.